Sorry, Kek. Akekho usinqama umuntu obengakusiza. Sorry.
Hey, kwanza imali. Babule mamba noma sineka bengekho. Ekuyibona abatade bengangisiza. Ngoba le homework nje idingeka kusasa.
Mataba.
Hey, unjani mathi? Sala ungisiza nge-homework.
Kek, kuwena ngaba ngicelanga.
Okay, kulungile ke. Usheshise imbuzo yakhe lemncane kulungile. Awusho umbuzo oqala lapho mfana uthi uthini bese ngingakuphendula.
What is government?
How? Kek. Iyodwa phela iantsala lapho. Government is Ramaphosa.
Yesu.
Kheke umisi wathi thina government is a group of people who sets policies and make laws how the country operates.
Hey, ngiyabonga na. Engazi ukuthi uyayazi le. Magic. Cela ungidefinela
fluctuation. Oh, fluctuation is when you have something burned into ashes and pure it in the toilet, then flush it. How? Naxwaya manje, anga nje fluctuation. Akuthi ngikubeke mhlawumbe ngesiZulu uzoyizwa le. Fluctuation yilapho kusuke khona unento eshile. Then wayishisa yaba umlotha, usuyawuthatha leyo mlotha manje, usuyowufaka e-toilet. Then usuyawuflasha. That's why it's a fluctuation. Uflasha into eshile.
Yesu!
Okay, fluctuation is increase and decrease. In amount, this is the only food that's not the side of the house.
How?
Yesu!
Hayi bo. Debit ubhala kanje. Umuntu atastana ngabe isikole. Yini mistake card?
Yesu!
Mistake card yi card lephutha.
Magic, kathi ngibuka ukuthi mistake card wani lo khuluma ngawo. Magic, akona mistake card. Master card. Master card.
Yesu!
Futhi mile into yakho.
Shuthi hey umuntu othunde ngempela esikoleni. Oh na okay niyafunda nini? Kek, ngoba ufunda nje, ufuna ukuba yini uma usumdala?
Ufuna ukuba i-lawyer or iphoyisa?
Ngobani Kek?
Kuze ubaba maseshiya umama ngizokwazi ukumvalela ngapha.
Ayi into wrong ngokuba i-lawyer nokuba iphoyisa, kodwa ayi. I-reason yakho hayi nokukuthola. Senamini ufuna ukuba yini uma usumdala?
Ngifuna ukuba happy ngoba uma wathi i-happiness is the key of life.
Yesu!
Hayi na. Ngicasa umbuza u-understand lami.
Magic, wena nga-understand impilo. Impilo yakho imile. Iyabhora. Awusebenzi. Uhlala esitolo.
Yesu!
Ugala abantu amashumi. Manje wawusho. U-happy impilo ephilayo.
Imani. Mina ngi-happy ngempilo ngiyiphilayo.
Asas.
Action.
Hey, kwanza imali. Ngoba le mamba no mvali.
Le mamba noma sine. Angizwona usho singamu na.
Government is a group of people who sets policies.
So yabambeka ke manje yabo.
And make laws.
I understand.
Happiness.
Ehe, pho yini inkingi?